Madaxweynayaasha maamulada Galmudug, Puntland, Hirshabelle iyo Koonfur Galbeed ayaa dhankooda iyaguna goobta ka hadlay.